Silana Apostolic Faith Mission Longubamba. Gitina, we go on. Gitina, Uswanisir in there. Serenzin, the whole world around, gives its honor to this great man. Abila Pesotri, Ufunisir and I will be in Kenya, and to Mary SMS. Can you please send me a link down to Mary? So, Lomuabo Ulangelo, the African Leonke, giving honor to this country. So, could you answer Pelele? He's a funa just among vestige, Amabila, then Besige, Umsi Bababa, Ubesil, Uyesa. I'm advised by your family Ubuti, Bonga Sabaka Kilabona, or wait to the Ubutu Baba, Simjali. I'm going to go to the house. ngababa wethu Dr. Pastor Adam Zweli kamebika isemele ndodana nendomayo yingwele ngizophela kukhini ibhokisi lakhe lihle. Amen.
Thank you. I'm feeling sad. Ilang. yapma karşı merhaba Liz İsmail Can.
Online.
Ay ya. Yeah.
sibonga asiyicele ubaba uJani Mashango asondele kanenu azokhuluma na nomphakathi nawonke umuntu okhona la ngendlela bamtshele ngakhona.
Banda lenkosi umsweni unodyindwa uyathokoza ngithokoza umsebenzi omuhle kangaka eninenzele wona kale kubafundisi bonke ngezigaba zabo namabandla namabandla abasizile mabeza lo mkhosi basukuma zange bahlale phansi beza kwamthweni bazosiza bazophakamisa izandla ngoba izandla zethu zibuthakathaka. Bathokoza kakhulu ningalahli nakusasa. Sithokoze nomndeni lo osingcwabelayo abayibiza ukuthi Undertaker ngomsebenzi omuhle kangaka osenzele wona. Sibonge nomndeni wonke wakwamthweni nezihlobo zonke ngokubambisana ukuzobeka ithambo lakamalume. Ubaba umthweni umzala kimi, ubaba wakhe ulama umama wami. Ngima lapha ngenhliziyo ebuhlungu ngizobonga ngoba manje njengoJuni bekakhona ekhaya eWitbank ezofihla umfowethu ebese emzele naye sibabili. Amagama akhe wokuqina asishiyanayo emathuneni. Wathi uzokhuluma isingisi sakhe esikhulu asifunde esikolweni seRoyal. Wathi to be absent in the body is to be present with the Lord. Ngako sibona kakhulu othandekayo, ikakhulu ngithanda ukubonga umama wakwakhe uMazulu Mageba uNdabezitha. Usiphathele kahle kakhulu umzala wethu, hayi ukuthi mhlawumbe sizwa ngobethi, kodwa thina siphile nabonke bebeza nale ekhaya. Omunye ubaba ungikhonfyuzile esontweni ngoba benkanga ukuthi mina uthanda thina sodwa, kodwa lo baba ukuthi no, ale ndlela nabo bebathanda ngakhona yile ndlela nathi bekasithanda ngakhona. Bekanesikhathi esiningi kanye nathi, kwesinye isikhathi bekathenga inyama eningi la ahambe nayo uzobasa ilanga lonke eWitbank kudishwe nje kube mnandi. Manje lo moya loyo ngithanda ukuwukhuthaza umoya wobunye emndenini wonke, asibambaneni singalahlani. Abelungu bathi united we stand and divided we fall. Ngako siyanibonga nonke bafowethu nabodade wethu bamntwana bakomzala nabo bonke umndeni. Asibamba neni sihlale sinjalo bese inkosi yasibusisa thina sonke. Siyabonga.
Bentumzana nomunye ofuna ukukhuluma naye. Okay. Siyabonga bazalwane. Sifike nasekugcineni kwenkonzo yethu yonke la. Nangu-ke ama-announcement engawatholayo asuka umama Bizeli uye ozenza leyo announcement ayikhathizela.
Yes.
Zime na njebe zaziso, uma kusuba na magwetu. Kuna oku ujda esontwe. Kuna iwi etiyo, kuna oku ujda esontwe ni, yodelwa esontwe. Maragutiwa abafundisi, abafiso kuti baye eglen marais, bu endi nikababa ese eglen marais, are so much welcome ukuti badrive baye eglen marais, bazo tola oku ujda kona. Mara sonke sisonke kuthiwe asiyeni esontweni mara abafunayo baye eGlen Marais ukuyodla khona niyamthisisa ngithi sengikhulumela ukuthi abanye bazofisa ukuthi bavalelise umama ngomthandazo izinto ezifana nalezi you are welcome ukuya eGlen Marais kanti uma ukuthi ubona ukuthi uyodle emawuke ngosuku semawuke nguye eGlen Marais nalapho akunancaki enenkinga siyazwana ngithi bazalwane uNkulunkulu asibusise ake ngithini siyabonga ke bakwethu ukubambisana befundisi bonke kusukela kwiinkonzo neyinkonzo GGF nezinye iinkonzo Teacher All Nations siyabonga kakhulu uNkulunkulu anigcine nawo amazwi wami wokugcina ke nginamazwi athi mukithi omnwelo omnwe leshayeli halihlokeki emgidini omunye nomunye lehlayile linoba khona. So ezintweni ezinye uma sithi siyayenza kuya kube khona nokuhlayila lapha nalaphaya ekwenzekile enikubonile nabona ngathi akwenzakaka kahle ngokuhlayile kamshayeli kashemgidini iwabeni njalo siyazwana ngithi bakwethu iphutha elenzakala emgidini kufanele kube nomunye nje uma ngathi unomgidi bamabi nalo muntu ojayiva ngendlela yakhe ayedwa hhayi wenze kahle ukuthi akusiyiwo lowoni kufanele kube nomuntu unyana ohlahlathayo so so ningabi nandaba nathi esihlahlathayo akumatewu sosuka sihlahlatha nje zingenye yalo mqimbi ohlangene inkosi isibusisele kakhulu bakamtreni ake sibacele oba usimon umxolo asibongele inkonzo yonke kube seyasikhulula siye emakhaya.
Sibongile babegameni likajesu uNkulunkulu wethu namandla ngalolu suku uyowalihlela wena emazibeni. Sibonga ukuthi uNkulunkulu wethu bemuhle umsebenzi wonke usalungiselela nanamhlanje wazibonakalisa. Nkulunkulu wethu othandekayo sutshalile umzima ngababa wethu esaziwe nelilanga babethu namandla kuzovuka bonke abafileyo nomhlangabezana nenkosi. Siyabonga baba nakulesi sikhathi siyahlukana nkosi siyakhuleka isandla sakho masibe phezu komunye nomunye uJesu azabuye. Amen.
Can you see the first car, the second car? Yeah.